Nao masunguru Tunali nae tsulo Taja nae komalilo Kona toko masomo tulo Sindi kuti wachita nitenge ndichani Chungu nusazali leyu Zimu wanga tatatiro nichi mwe mwe Dansa pamote Auze ni alowe Zakala pompo ndili mfomu ya nzimu Ndizi zaona chilicho mse Kosa hopa sindi zaona zinazo Timise chesi ndi zamfanao Atukulu watakusana Magasu mama wa mwina Azima ima sana Mataimba osana Malo wazi iti nkonzele mzi Anyama atati kumbe pati Apo ahi pali miyala Apa bwino pali ya uche Akapume Akachole bachandi mbalame Analika nyama atakokonda ntabwala Sonsa pamoti Auze ni alowe Andi wone kope komaliza Akamaliza andi pelekeze Aloha siu Uze ni alowe Ndiwone ngope komalisa Andipelekeze Aloha siu Atinditamva wizulo Ia mfano Hoka nindinka kondera chonji Malawi ilano Mayambili lota panga chimfano Munga matalila ndita sisima Salitondo zeni kolo langa Azibale anga, azizanga